Kua whakawhiwhi a te kaituhi Māori rā a Witi Ihimaera ki tētahi o ngā tohu whai mana I roto o Wiwi, moana mahi whakahirahira I te ao tuhi pukapuka. Ko te ingoa o te tohu, ko te tuhi pūrākau tuhi reta, kua tukuna kia Ihimaera I mua I te whakanuitanga o te rā e kia nei ko Bastille Day, hei e neirangi whakatānei. Ko etahi o ngā pukapuka rongonui a Ihimaera, ko Whale Rider me Bulibasha, hei tā te māngai kāwanatanga o Wiwi, ko te mea pai o ngā pukapuka a Ihimaera, ko te mātauranga iwi taketake kei roto, e whai wāhi ai te hā rakerake o te ao whānui, ki te mātoro atu ki te ahurea Māori me ona tini āhuatanga rerehua katoa.
Your works and reflection have made a key contribution to indigenous worldviews enabling Māori culture, customs and legacy to be discovered and enjoyed by thousands in New Zealand and overseas.
Ko Ihimaera te tuatahi ki te tuhi puka pūrākau roa, kei aia hoki te tohu huanga o tēnei whenua, moana tuhinga kōrero I roto I ngā tau.